Shalom kwa kanyi viza kina gitondo mkumisi kiganiro kanguka mshikizo na jewe Chris Nkumana unumusi tiri kumusu wakata natu mrazi lele kumusu wakata natu kwa rumusi wa masengesho mkumi menyereye imbele ya masengesho habanza kuba inai iluna shaka kani nsure gushimira chane awa numutanga inai kani nsawa awa tatangi inai kumu utanga inai kubuhamya kuko nivyo bituma abantu bagira kwizera abantu bose mwumva bashinga inai ibitangaza byose mwumva biba nimba abantu bakira ibitangaza ko biraba ni kubera inai zumvikana haba mu gifaransa haba mu kirundi yaba tantahe turonka nubwo nosenga kenshi usanga ibitangaza biko biraba ubu bitoba rero ibitangaza biba kuko abantu bumva ko ndiho akiza abandi nimba uwunda ko arakira wizera ko nawe ushobora gukira muri kango katumaze kuronka abadamu benshi amajana menshi bamaze gusama kubera ukwizera bumva ko abandi nabo nyine ko aragendegwa rero nashaka nawe wizere uno munsi yari ntayi dasanzwe umudamu yasamye amazi imyaka 21 bashobora kwibaza umuntu amazi imyaka 21 mwibuke ko twabaze kuronka no umaze imyaka 24 atarasama rero ibi byose byerekana ko aba bose basama kubera bumvise abandi basamye rero nawe wasamye naramaze kumva ko abo benshi basama bamaze imyaka 10 irenga ariko badashinga intaye ni vyiza ko mutanga ubuhamya kwitanze ubuhamya uhayicuwa Imana kandi uteye mwami satani satani arahunga imigozi izi yabandi iracika kubera mwebwe mu matanga intaye nashaka kandi kubumenyesha ko kuva ku munsi wa mbere ubunyekanguka iraca no kuri Facebook maze ko twatanga gushaka kuri YouTube kanguka biganiro byose bigaca kuri YouTube n'intahe ubu rero kuva ku munsi wa mbere kuri Facebook araca ibiganiro vya kanguka byose mu kirundi mu gifaransa no mu congereza nimbuse Facebook ugiye kuri page ya Chris Ndikumana urashobora kubona ibiganiro vya kanguka mu gifaransa mu kirundi no mu congereza kandi muri YouTube n'intahe zirahaba imisi yose kuri YouTube usha kuri kanguka kirundi kuri YouTube rero kandi basame mwumvirize intahe zose hanyuma nyuma y'izo ntahe mwitege kugenderwa cyo dusenga izina rya Yesu.
Shalom, shalom à tous. Bonsoir, la famille Kanguka. Je suis une Gabonaise vivant au Gabon. Je viens témoigner les grandeurs du Seigneur dans ma vie. Vraiment, je demande pardon d'abord pour le retard, car j'ai mis du temps pour témoigner. Je suis une Gabonaise, comme je disais. J'ai vécu 21 ans dans la stérilité. 21 ans de souffrance.
Shalom, shalom, mwese. Mwiriwe muryango wa Kanguka. Ndi umugabonaza wa muri Gabon. Nje gushingira intaho ubukuru bw'Imana mu buzima bwanje. By'ukuri mbanje gusaba imbabazi ko nacerewe kuko narafashe umwanya kugira nshinga intahe. Ndi umugabonaza nk'uko nariko ndabivuga. Namaze imyaka 21 mu bugomba. Imyaka 21 y'umubabaro. Naramaze imyaka 21 ndondera gusama ariko ubusa gusa. Naranagiye no ku bapfumu kugira ngo nk'umwana ariko ntacavuyemo. Namenye kanguka biciye kuri muramukazi wanje, umufasha w'umusaza wanje, yatanguye kundungikira amaudio ya kanguka. Ariko ntavyo nitaho. Umunsi umwe yarampamagaye arambaza ati uba wumviriza iyo mpa nkurungikira. Navuze nti oya, rirya jwi rirankoroga. Arambwira ati oya, niwumvirize ntuzokwicuza.
Je commence à écouter, ça m'a intéressé et je commence à faire les prières. J'ai commencé à écouter les prédications avec Christ tout le temps. C'était ça mon quotidien au travail, à la maison, j'écoutais Kanguka.
Naciye ntangura kumviriza. Byaranezereye, naciye ntangura gukora amasengesho. Ntangura kumviriza inyigisho hamwe na Chris umwanya wose. Bwari bwo buzima bwanje bwa misi yose ku kazi no muhira, numviriza Kanguka. Gushikaho umunsi umwe, twakoze amasengesho yo kuwa gatandatu, umukozi w'Imana yaravuze ati, ukeneye umwana nashi ikiganza kunda. Narashize ikiganza canje c'iburyo kunda yanje. Hanyuma ndasengera n'umukozi w'Imana. Amasengesho aheze naravuze nti amen, amen. Naciye mbandanya uko nyine numviriza umwanya wose. Nari naramaze kwibagira ko nigeze gushira ikiganza ku nda kugira nsabe ikibondo Imana yanje. Haheze ukwezi, naciye ntangura kumva uburibwe bwo mu nda. Mugenzi wanje arambwira ati Claudia, uri bungenzi. Navuze nti nibungenga. Oya. Arambwira ati uri bungenzi. Ndavuga nti ah, by'ukuri Imana ikumva.
Et ça a persisté jusqu'à ce qu'elle a acheté le G-test. elle m'a donné et j'ai fait le G-test. C'était positif. Ah, le trait rouge. J'ai filmé et j'ai envoyé à ma belle-sœur qui m'a envoyé les liens des Kanguka. Elle me dit, oui, tantine, tu es enceinte. Oh, mais on va d'abord garder ça. Et jusqu'aujourd'hui, vraiment, pardon pour le retard. J'ai accouché une magnifique fille.
Byarabandanyije uko gushika aho yagiye kugura agatest de grossesse ko gupima ko umuntu yibungenze yarakampaye hanyuma naragakoresheje ako gatest yari positive ah uturongo tubiri dutukura twerekana ko nibungenze narafashe amasanamu hanyuma ndabirungikira muramukazanje yandungikira kanguka arambwira ati ego uribungenze oh ariko reka tube turabihotse rero gushika uyu munsi by'ukuri ndasabye imbabazi ko nacerewe nabyaye umukobwa mwiza yitwa Precieuse Gloire icubahiro c'Imana afise amezi atandatu ndasabye imbabazi kandi ko nacerewe by'ukuri Imana ni nziza by'ukuri muri kanguka harakora ibitangaza oh Yesu data n'ukuri ndagushimiye ibyiza byose kuko ubu banyita mama bebe ubu barampamagara bakoresheje izina ry'umukobwa wanje by'ukuri simfise amajambo atari kuvuga Imana ihabwa icubahiro niyo nyine ububasha niyo nyine inganji niyo nyine icubahiro oh n'ukuri murakoze mwese shalom shalom iyo ni ntahe yanje
merci pour tous shalom shalom j'ai témoigné.
Shalom 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 bavandimwe dusangiye kwizera Imana yacu imwe ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Nanje nje gushima Imana kuba yarankijije indwara ya typhoid. Ni indwara yambabaje gose, ni indwara nagwaye igihe kitari gito. Ni kuvuga ko naragerageje kwivuza ariko kandi imiti yo kwa muganga ntacyo yamarira. Bas nyuma yaho rero niko guca ndiko ndaganira n'umugenzi wanje umwe arambwira ati "Nuje uremera yuko Imana afashe naniko." Nanjye ndamwemerera ntego ndavyizera cyane gose. Niko gucambaza ati "None urafise kanguka." Ariko kandi nkimwemereye ndavyizera. Naciye ndamubaza nti "None indwara nk'izi barazisengera buryo?" Kuko nari nzi yuko basengera indwara z'ibisigo, indwara z'ibirodi. Ibintu nari nzi. Bas niko gucambaza rero ati "Urafise kanguka buryo muri telefone yawe?" Nanje ndamubwira nti kanguka ntayo mfise nti kwanza kanguka ni giki ambwira ati kanguka ni groupe yigishwamwo ijambo ry'Imana kandi barasengera n'abagwayi kandi harakibishinga ntahe bikomeye kuburyo wumvira igibishinga ntahe gusa kukwizera washora no gucukira ndamubwira ati ntabara ubwe wayimpaye kweri acaragerageza kuyindonderera narayimdonkeje narasenze ndanakurikirana amasengesho rya mbere rya kabiri mose umwe niho ndaca numva rero avuga ngo hariho umuntu ndati tukiko turumviriza ibishinga ntahe gusa yumvise ikintu camufashe nk'umuyaga nkuba agize uwo muntu ntiyakira ugutabagwa arakize mu izina rya Yesu Kristo nanjye aho ndi ngize nti n'ukuri Imana ndashimye ndakira gutabagwa ndashima Imana kuko nanjye ncumviriza intahe gusa imbere y'amasengesho nuko byari byangendeye wamenga hari ikintu camfashe cyankubise none kugeza rero no saha kugeza umuno mwanya ndiko ndashingira ku intahe ndi muzima shalom shalom abavyumvise umwami wa hezagi.
Shalom shalom ndabaramukije mwese abo muri groupe mumviriza kanguka jenje nshimira Imana ku by'Imana ihejeje kunkorera burya nahora niyumvira ngo none ko baca batubwira bahejeje kudusengera ngo bumvise bakize ngo batange intahe ngo none wocumenya ko wakize ntavyiyumvira bikansiga. Hariho undi muntu yigeze gushinga intahe aravuga ngo harimwe abantu ngo kera ngo nanje ngo naguma niyumvira ngo bo bara abantu bazana kugira bashinga intahe twizere oratari ibyo nanje Imana nayibonye uno munsi nyene uno munsi no ku munsi wa gatatu jewe kwa gatandatu narumvirije kanguka nkuko nyene byahora kera narumviriza kangu kandabi ndabiheba mu nyuma nyene ndumva ingufu zo kuyumviriza nama ndafata fata ibibazo byinshi bitandukanye ama kwa gatandatu heze ndumviriza kangu kabisanzwe hama kuva kuwa mbere nkaguma numva imisonga mugiye misonga nari ndayimaranye igihe kinini nkayumva munsi y'amaberi kancumita cyane hamwe kincumise umengo nyoca nko minduru nubwo no baturiko tuvugana incumise nkaca numva byanze muganga manda avuga ati je wino misonga izokanyica ejo hoho rero biranka kopo biranka irancumita ku buryo indi ko irancumita ntongera no kuvuga numva byanze ejo rero iramfata mu ijoro biranka irafata imwibere rimwe iracumita biranka ko mvuga biranka ko nihindukiza aho nubamye biranka ngumiriri yo biranka ko mema ndavuga ati mana ndafuye ama ndumviriza ijambo ry'Imana ndagumaho mugaca nkuma numvitiro ndavuga ati bujya nubwo numvitiro kuki kintu kinyishye cyangwa ngo mamanze numvirize kanguka yo kwa gatandatu nubwo nayo mvirije ko bavuze ati umuntu wese afise ingwara kuko Imana akunda kuvuga ngo umuntu wese afise ingwara na telefone ariko yumvirize amasengesho twagize nanjye iryo jambo riranyubaka ndagizera nca ndumviriza ndumvirije nguma numvitiro nguma ndumvitiro muganda avuga ati aha none no reka kumviriza intahe nkagira amasengesho gusa muganda avuga ati oya nama ndumva n'abandi bavuga ko bumviriza intahe chandumviriza yakanguka muganga nguma numvitiro nkaguma numvitiro nafuye kuyugurura umukozi w'Imana aravuga nitanguye kumviriza intahe ya mbere gitanguye kuvuga niciye numva nzunguriwe chanumva biriko biraduza ntanguye guhagurwa ndahagugwa ndatora indobo ndadawa munyuma mejeje kudawa nchaguma nyene merewe nabi ndi kumviriza izindi ntahe mugaca ndibuka intahe abandi bamwe baravuga ngo intahe ziradufasha hari igihe intahe ziba zitanguye umuntu nkatangura kuruka umuntu agatangura kuruka ndavuga mana none nanjye nibyo bimbaye ko ndumviriza intahe yemetse nabi acagera gusenga hageze gusenga nyamisonga iciramfata kubera yakubita ikacikubita icumi itanu mu bitugu inyuma nca numva mu bitugu ndashushe numva harashushe nca numva uruntu radugije mu muhogo uruntu ndagumva ko mu muhogo umengo rugira runcemo nca ntangura kuvomesa kwa runtu mu bitugu ruca rutera ruduga none ubu ndiko ndavuga numva merewe neza ndashobora kuvuga ya misonga uno munota mpaye ndavuga yaheze ntayo mpaye ndumva nshamuga akumbe niho bavuze yuko hari abantu bumva manifestation ko bakize bagashinga intahe nanjye sindayigumiza ko ubunyene nshandayitanga none bakundwa mwebwe mugifata n'ukuri muwandaye mufata muri kanguka hari Imana shalom
Shalom, bakunzi bakanguka namwe ba partenaire n'umukozi w'Imana adufashe iminsi yose Imana yahezagiye Kristo ndi kumana n'umuryango wiwe nanje nabonye ukuboko kw'Imana aho nagwara ingwara itamenyekana ubwa mbere narababara nkaribwa mu rubavu imisonga mu kuguru ahantu mu kuboko nkaguma ngenda kwa muganga bapima bakabura inshuro nyinshi cyane no mu byuma bikomeye kuko mba ahantu hari ibyuma n'abaganga batandukanye bize ibijyanye n'indwara zitandukanye n'ukuri ibyuma bitandukanye nkinjira nkasubirayo bakantuma ibipimo nkasubirayo bitandukanye ariko indwara bakayibura nkaguma mbabazwa ariko hagati yaho nkaguma senga kuwa gatandatu ngafata umukozi w'Imana ariko arasenga ngafata aho mbabara imisonga irahava irava mu rubavu no mu kuguru ija mu kuboko kukuryo ku rutugu mu igufa aho nariwe nkababazwa cane gose birengeje itiro riragenda gufungura biragenda eka ndabura amahoro cane rero bahava banjana mu bitaro umukozi w'umudokteri akoreshejwe n'Imana ahava aranyiyegereza arambwira ati ko nkwiye kuza kujyama mu bitaro kugira ngo bashore kumpima ibipimo byinshi ndabegereye iruhande yabo Imana irabakoresha Imana iramukoresha uwo muganga bahava baratora yuko ari kansere yo mu igufa mu rubavu muri foie no mu maraso aho hose harimo imigera ya kansere nuko rero icandemesheje ni devise yakanguka sinigeze niganyira sinigeze nidodomba nasenga iminsi yose hanyuma nkumviriza intahe n'ubugombe bwayo bw'Imana nkabwemera egome hanyuma mbandanya kubaho mbabazwa nyene ariko haragera igihe nguma senga nguma mfata Imana irambwira ko inkijije kansere nanje ndishima ndanezerwa hageze yuko mva mu bitaro navuyeyo ubwa mbere nkirwaye nkibabara ariko ntashe muhira mbandanya nkira nkuko Imana yabisezeranye usubiye mu bitaro ubugira kabiri haragera igihe bansohora mu bitaro barambwira bati urakize imigera ya kansere yose iravuyeho muri ico gihe ukuboko kwa uburibwe bwaza buragabanuka ububabare bukagabanuka ngashima Imana kuko nabandanije kwizera nabandanije kumviriza muri kango ku mukozi w'Imana ariko aratubwira ati fata kandi naho udakira uno munsi naho tumva mvuze ingwara yawe ufate kandi wizere nanjye ibyo narabikora rero nabonye ukuboko kw'Imana abantu b'Imana muri kanguka hari Imana n'ukuri Imana ibahezagire abatanga intahe n'abapartenere mwese bakanguka umukozi w'Imana n'umuryango wiwe n'ukuri Imana ibahezagire cyane kanguka abatanze intahe kugira ngo nanje nduze kwizera Imana ibahezagire nanje narishanse gushinga intahe no gushima Imana kubitangaza Imana yankoreye nongera mpamagarira uwo wese mu by'ukuri yegera Imana ushaka gukira neza no kuronka amahoro mu bubabare nari mfise nakomeje kugira amahoro umpamagaye nkamwishura nkamuremesha sindabakivutu nkumva yuko bitebe bitebuke umwami azontabara nibyo byizigiro nari mfise ari naco gituma naguma mvuga yuko meze neza nuko rero nukuri Imana iriho irakiza kandi ntangwara nimwe idakizwa n'ubushobozi bw'Imana Imana yacu irakomeye Yesu wacu arakiza amaraso ya Yesu arakiza nayabonye ku muti nayabonye ku buhungiro none ubu ndi muzima narakize ni naco gituma ndiko ndashinge ntahe nshima Imana mpamagarira uwari we wese kwizera Imana mu kibazo arimo yumve yuko Imana itamutaye asenge Imana kandi yizere kandi ntiyidodombe kandi ntabaze Imana ngo kubera iki jewe abantu benshi bakunze kubaza ngo kubera iki Imana ngo wakoze ibi kuri jewe kubera iki jewe n'ukuri ntitumenye dusabe ubwenge Imana itwigishe gusenga Imana irakiza niyo ntahe nagomba ko dusangira kuko igitangaza yakinkoreye nuko ndabashimiye cyane Imana ibahezagire shalom shalom murakoze cyane
Shalom shalom ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ndabagumbiriye cyane hama nanje nashaka gushima Imana iby'Imana yaraye inkoreye bantu b'Imana mu ijuru hari Imana itabara bantu b'Imana muri kanguka hariho Imana naraye ndayibonye Imana yo muri kanguka bantu b'Imana ndi mu bihugu by'Abarabu narimaze umwaka wose ngwaye naragwaye baranjana kwa muganga mu kwa kabiri barabura ingwara umuriro ukaguma waka mu mutima umuriro waka mu mutima ndabibamwo ndabibamwo kiramisi yose fata kanguka kiramisi yose fata kanguka nama ndirira imana ndavuga mana nukuri ndakwinginze nanje unkize nkumve naheza abandi bakize nkavuga nanje naho biruko hari umuntu uzokwiyerekana hari gihe byanka nkirirwa ndarira nkarara ndarira undi mwanya bigatuza ndabibamwo ko nyene itarike 20 ndagwara nongera nja mu bitaro barongera barapima babura ingwara ndavuga none kamana ko babuze ingwara kandi nanje numva mbabaye numva ndembye nibiki noneho bica byimukira munsi yibere kumurango mu gatondo byaja mu mutima mutima hakiri guharababara hababara hababara mwijoro bigaca bijya munsi yibere ubuhari hageze ko amaso numva menga nibiyezeri biriko birajya mu maso nkumva isura bariko barayikwega nkumva mu ndi isura mu mubiri bariko barawukwega ku maguru ndarira ndavuga mana ngirira ikigongo warakijije abagwaye diabete warakijije abagwaye imigera ibitunu ibitigu warabakijije none nanjye ingwara n'ingwara nyabakimana baranjenye kwa muganga barabura ingwara mana ngirira ikigongo hama ejo kwa gatandatu numva biranse ndavuga mana nkuri no munsi ni kwa gatandatu ndakwinginze nanjye ahugendera abandi nanjye ungendere nguma mvuga uko nyene hama telefone yanjye sinzi ibintu byitereyemo camperereza umuntu abinkuriramwe ibiganiro byose bica birafudika guhera ku kiganiro ca mbere cyo muri kanguka gica kirafudika bifuditse ejo ndaremba umusongira 10 ta munsi yibera imisongira 10 ta mu mutima hari hasigaye ko nduga nkagenda afatiye mu mutima numva niriwe ndiko ndarira ndavuga mana noneho munsi ntibuca no munsi ntibuca ndaguma ngaho ndiyo yumanganye nyene ndakora ndi mu marira hageze mwijoro ndabwira umugenzi wanje nyine yandungikiye kanguka nabwo agiye biranze numva mu mutima hagomba gutoboka munsi yibere hagomba gusha abantu b'Imana sinzi ukuntu nopfuga mana we warayikoze acarambwira nufate kanguka namubwira kanguka zose barazifuse n'ikiganiro cyo kuwa gatandatu baragifuse ntako nari bwasengane n'umukozi w'Imana acarakindungikira ndumva intahe ya mukobwa yavuze kandi no mu bihugu by'Abarabu ngo yaragwaye ingwara zidasobanutse n'ukuri bantu b'Imana nanjye naringwaye ingwara zidasobanutse mu mubiri wanjye ndavuga nyo ni jewe mana nanje ngendera nkuko wagende yuyu nanje mbona ikiganza cyawe bantu b'Imana hama umukozi w'Imana hageze kwa senga cha ndagenda muri toilette ndavuka ndabwira Imana mana ndakeneye wigaragaze kuri jewe mana nanje ndakubone umukozi w'Imana atanguye gusenga cha ntangura kumva kudawa ndavuga mana nkora ko mana ngendera nanje ngendera ndadawa nguma ndawa ibintu birura ndawa ibintu birenduka umukozi w'Imana aravuga me ndavuga mana ndagushimiye kunkijije nanje ndizeye ndacakiye no munsi ko nari jewe nanje nkijije bantu b'Imana nagize natsi telefone casanga urunyuzi n'umushatsi urunyuzi rureha gute runininya wirabura n'ugwera ndavuga mana urakoze ibi nibyo byari bimbujije amahoro musibere no mu mutima mana ndavuga mandarira ndavuga mana urakoze n'ubu ndarurabye ubwo runyuzi bantu b'Imana numiwe ndavuga mana urakoze warunyuzi ndarufata ndarutora ndarufotora nukuri abantu bose narweretse barumiwe baravuga nukuri Imana iragutabaye nukuri ndashimiye Imana yo mwijuru ndashimiye umukozi w'Imana
Kristo ndi kumana imana guheza giri muzinga mavuto gira kandi nabagufasha kugira ibiganiro bidushikire ndabasaba umugisha imana ibaheza gire batse babihembegwe batse babihembegwe mana nuwabwishimwe n'icyubahiro warayo nk'injije manu bimana ugo runyunze nararutoye ndarubika ndavugane na genda mu Burundi nzoshima imana ndereke ihangaje imana ibitangaza imana yankoreye ngaha muri inzu bantu b'imana mwijuru hari imana itabara ndabyibutse numva marira mu mazo ngumva gahinda imana niyakira amashimwe yanje nabumvise intahe yanje namwe mukigwaye mugi mufate bantu b'imana isaye imana niyagera muzotabakwa kuko nanjye naraye ntabawe shalom.
Utugeze mu mwanya w'amasengesho nkuko mubizi imisi yose tugeze muri umwanya na ndabasaba ko mugira ukwizera kandi mugatahura yuko ari ndiho akiza sijewa nkiza ndasenga ariko kwizera kwawe niko gukiza ikintu cy'ambere nshaka gutahura no munsi murongo nshaka tubagarara ko ni Matayo 7 murongo wa 11 utwerekana neza yuko Imana Data ishaka kuduha ibintu byiza nimba ugwaye nimba ufise imisonga nimba uboshwe na madaimoni nimba ari nibikuboshe nubwo yuko ukeneye ikintu ciza citwa gukira cyane kubohoka uwo mongo ndabwiye Yesu yavuze ati nimba mwize muri abantu babi mushura guha ibintu byiza abana banyu nta muntu numwe ko aranyumviriza ashaka guha ikintu kibi umwana wiwe yamushaka kumwe wa mugaburira neza agira amagara meza yige ahantu heza rero ngo nimba ushaka guha ibintu byiza umwana wawe ngo ni gute uyumvira ko so wawe mwijuru atoha ibintu byiza ababimusaba umure tugira dukora ikintu twiye gusaba ibintu byiza je bintu byiza dusaba nibiki nugukira nukubohoka nugutabagwa kandi ico ni kintu ciza rero imana yacu data ni mwijuru yifuza kuduha ibintu byiza nuvuga yuko tugira dusabe ibintu nawe nyene yifuza kuduha nimba ugwaye ubabaye cyangwa ugoshwe arashaka kubohora nje gituma nagenda gusabe uge nano awe nyene udasamara witege kugenderwa mu buryo budasanzwe nturangare ntusamare ushike iganza wabara utaza ushira ushire ku mutima abadamu bashaka abana bashaka urubyaro mushire ku nda nimba umugabo wawe muri kumwe nawe nyina agufashe ashire kunda ikiganza ciwe kandi ntibisigura kuteza kuva manifestation canke neza kuvuga ingwara yawe nubwo ntovuga ingwara yawe nubwo ntovuga ikibazo cawe wisere gusa ko data ari mwijuru ashaka kuduha ikintu ciza nta kintu kibi kiva iwe aba ibintu byiza tuko tumusaba ivyo ashaka nawe nyina gukora ariko bisaba ko tugira ukwizera mwanya mutoreye mwitegure tugira dusenge. Data ushobora byose mana yo mwijuru wewe uri ndiho ni wewe mana ya Abrahamo ni wewe mana ya Isaka ni wewe mana ya Yakobo ni wewe uvuga byose bigakoreka utegetse biraba ni wewe uzura abapfuye turagushima kuje bo twumvise yuko umwana wawe agusabye ikintu ciza ukimuha uri mana nziza mana ndagushima ku bantu bakora senga mikano kanya ndagushima ku bantu bakora bohoka mikano kanya urakoze mana kuri imana yumva amasengesho ndakweretse abantu bari mu mpande zine zisi kora singana naje mukano kanya ndakweretse abapfukamye ndakweretse abafasha wabara turashima ibitangaza byabaye turashima abantu bakize turashima kuri imana idahinduka kwa rejo ni kuno munsi niko zokama bidashira ndakweretse abana amaze kuvuka mu masengesho ndabasengeye mu izina rya Yesu ndabatuye kumugisha ndasambuye impwemu mbi zishaka guhagari ku buzima bw'abana bari mu nda wewe wasamye mu masengesho shiriki ganza kunda mu izina rya Yesu senge abana bose ndagaretse impwemu ya force couche urakoze mana kubitangaza biko biraba urakoze ku bantu bakora manifestation urakoze ku bantu bakora bohoka hari umuntu ariko urumva ibintu biduka munda biduka uvu ushaka kudahwa uvu ushaka kuruka ni migozi ya satani kwiracika ibintu abarozi bakoze bisambuke mu izina rya Yesu Kristo urakoze mana kuri ya muntu tabaye yari yaboshwe ni impwemu yo kwiyahura hari umuntu yamashaka kwiyahura amaze kubipanga kabiri kose byanka mu izina rya Yesu iyo impwemu yo kwiyahura esprit de suicide ihagarare mu mwizina rya Yesu urakoze ma urakoze kuba nokurabohora urakoze kuri ya mudama akora senga ari mudama akora senga wasengera umugabo wiwe aboshwe n'ubusambanye umugabo we yataye urugo mwizina rya Yesu Yesu agiye kumugarura Yesu agiye kugarura umugabo wawe onodo Jesus yo migozi ikike mwizina rya Yesu Kristo urakoze mana kuri ya muntu akize asme urasengera asme izere ko Yesu agukijije hari umuntu yariye ishano yari isumo mwizina rya Yesu Yesu akora kubohora urumva noze umvo iseseme ushaka kudawa ushaka kuruka Yesu akora kubohora mwizina rya Yesu urakoze mana kumugire neza hari umuntu akora senga nanje inyuma y'amasengesho uza kudahwa hari ibintu byinshi Yesu akora cyaka gura munda yawe ibintu byose wariye mwizina rya Yesu wowe ukurayura Yesu akora kubohora hari deliverance ukira mukano kanya hari abantu bako barumva ama manifestation mu gongo wewe umva manifestation mu gongo shiki ganza ahubwo kurabara n'uguto ubukura yumva nimbuzi kugwaye mu gongo ushaka gukira umugongo shiki ganza aho nyene umvu wabara mwizina rya Yesu hari umuntu adashobora kunama udashobora kunama na gatoya kora madure kora kora mu gongo Yesu arikora gukiza ari umuntu yumva ikintu gica ku mugongo umengo ni ikintu kiyo kira mugorora Yesu arikora gukiza urakoze mana kwa nokuragira neza abagabo n'abagore mugwaye mu gongo izere tangura mushime nimba ari wewe ugura kanwa ushime urakoze mana kuri ya muntu akize infection pulmonaire shiki ganza kikiriza wizere ko Yesu agukijije Yesu akijije umugera wa sida ubugenda na VIH umugera wa sida Yesu aragukijije manda gushima ku bushobozi urakoze mana ndagasaba no bose dushime shima ku byo Yesu akora akora shima ku byo akagukorera wewe nije akora akora abandi hari ubushobozi hari deliverance ukiraba onoto Jesus hari abadamu dasengera abadamu benshi akora sengera abana wewe usaka umwana shiki ganza kunda wizere onoto Jesus bitaravye imyaka umaze ariko wizere ubushobozi ko ragaragara mu kano kanye umaze imyaka 5 Yesu arakubwiriye neza wewe umaze imyaka 8 izere kugiye kubona urubyaro hari umudamu ariko n'umugabo bamaze imyaka 17 batarigira bona urubyaro ariko Yesu agiye kubaha umwana mu izina rya Yesu urakoze mana kubagira neza ndasengeye umudamu wese ko arasengera umwana onoto Jesus wewe wari warihebuye nusure kwihebura bandanya komeza titiriza Yesu arashoboye mu izina rya Yesu hari wacitse intege ibivuyemo kuko inda zose usamye zivayo maze kuba inshiro gatanu inda zitanu zose zimaze amezi abiri atatu zikaba zivayo ariko mu izina rya Yesu ugiye gusama umwana zovuka urakoze mana urakoze kuri ya mudamu akora senga n'amarira yama yafashe ariko nuwo akora fata ariko nagenda kubwira ko wamaze gusama Yesu yamaze kugirira neza urakoze mana kuba nugirie neza urakoze kuba nokurabohora urakoze kuri ya mudamu wagirie neza hari umudamu afise ibyimba bimunda bibiri mu izina rya Yesu izere ko Yesu agukijije nibyo kenerwa kubagwa kuko Yesu yagukijije hari n'uwundi aguma ava amaraso mu izina rya Yesu izere ko Yesu yagukijije maze umwaka urenga ubwo umva amaraso usenya mu izina rya Yesu amaraso ahagarare ugire sikre normal mana ndagushima kubitangaza kubiraba wewe ukura sengana nanje izere ugura kanwa ushime hari umuntu yamagira indoto mbi iminsi yose wamugira amakoshma wamurota ubona abantu bakuniga hari umuntu yamaze kuniga mu ijoro iyo mwemo uwo mwuka uhunge mu izina rya Yesu haleluya hari deliverance da sanzwe ikira kuri uwo muntu wewe urota nabi kumiza amaboko ku mutwe wizere ukumva ibizunguzungu ukumva ama vertige muri kano kanya kuko Yesu akora kubohora hari deliverance ukiraba hari umugabo akize cancer ya prostate wowe ufite cancer ya prostate Yesu aragukijije hari umuntu afite ikibazo cy'amagufa aguma avunguka bakubwira ko amagufa avunguka ikiganza cyandiyo kiri kuri wewe shima shima kutabaho mu kano kanya urakoze mana kuri ya muntu ukijije yama yibagira c'est perte de mémoire ariko Yesu agurie neza wowe ugwa amaso izere ko Yesu agukijije gumiza intoki kuri amaso wizere hari ubushobozi budasanzwe umukobwa afite ikibazo cy'anemi imaze igihe kinini ugendera ku miti ariko Yesu aragukijije akira gukira hari umuntu afite kuguru kuri paralyze ku buryo utumva ikintu na kimwe niba umuntu akoze kugwa kuguru utumva ariko wizere ko ubushobozi bwandiye ugendeye hari umumama akora asengera umwana wawe kwa ugutwi otite izere ko umwana wawe akize niraga asaba ko asengera abana babo nimba mu kumana umwana wawe mushiro ko ikiganza wizere urakoze mana urakoze ku bantu giriye neza urakoze kuri mudamu afite ikibazo cya infection urinaire urakoze mana kumugiriye neza hari umugabo afite ikibazo cy'amatestikira amubabaza cyane uvuma isonga kandi uravyimvye ariko izere ko Yesu akugiriye neza urakoze mana urakoze ku bushobozi uyu mudamu atakije mu mihango izere ko Yesu akugendeye hari abantu benshi bakora bohoka hari abantu benshi batabawe zishobora kuvuga mwese ariko wizere nubwo utakumva manifestation nubwo ntokuvuga ariko ushime twese amwe dushime ubushobozi bwandiho mana turagushima kubitangaza tugiye kumva turagushima ku bushobozi bugaragaye icyubahiro mana n'ubuganza bibi byawe ubu niyo bidashira ni mu izina rihambaye rya Yesu Kristo dusenze twizera amen Umva yuko yakize canke wabona imenyetso byerekana ko yakize arashobora kwandikira kuri WhatsApp canke duhamagara kugira atangi nahe ishobora kuremesha abantu. Numva yuko ashaka kwakira gakiza ashaka kwakira wo Yesu akora ibitangaza canke akeneye kuganira n'umukozi w'Imana nawe nyene arashobora kwandikira inimero ni agasaraba amajana 256 amajana 781 amajana 377 amajana 337 +256 781 377 337. Kuwa muri Canada canke muri Amerika mushobora guhamagara ku 613 613 462 93 52.